Ubuzima burashobora kugorana. Reka tubiyage. Benshi muri twebwe baje muri Reta zunz’Ubumwe baciye mu bihe bigoye kandi bitey’ubwoba harimo intambara, inkambi z’impunzi, ibura ry’imfungurwa canke imfungurwa n’uburaro bidashemeye. Twari twizeye ko ubuzima bwacu buzomera neza kuruta uko bwari bumeze iwacu. Tukaba kandi twari tubyiteze n’umunezero. Twasiz’inyuma abo twakunda, tukabakumbura cyane kandi umuryango, inshuti n’abagenzi mu kiringo gito inyuma yo gushika muri Leta Zunze Ubumwe n’aho dufise umutekano, imfungurwa n’uburaro, twatanguye kubona ko ubuzima bukigoye. Ingorane z’amahera, amasaha menshi y’akazi, utuzi tudahemba neza, imyitwarariko y’umuryango n’inshuti twasize inyuma, kubura umwanya wo kwiga ururimi rushasha bigatuma tubabara cyane. Twaraburanye n’abagenzi hamwe n’ababanyi kubera ko baba kure cyane, abana bama mu vyigwa babandanya n’ubuzima bwabo kugeza aho kuvugana canke ngo tubonane biba gake cyane. Umubano wacu n’inshuti zacu warahindutse, tukumva ko kandi nta wundi muntu ahari adutahura. Izi mpinduka zose zituma twumva umubabaro, tukumva kandi akabonge, hari naho tutanabimenya. Naho dufise icyizere cy’ubuzima bwiza ntibitworoheye. Uku kwiyumva gushobora gutera ukuzazanirwa mu gihe turiko turagerageza kurondera ibyo dukeneye buri munsi. Kuri ibyo birumvikana ko wokumva umubabaro. Turiyumvira kubo twasize inyuma, tukibaza ko ubuzima bwacu bwoba butagoye nk’ubwabo. Turiyagiriza kubw’uko tudashobora gufasha umuryango n’inshuti basigaye muhira, ari byo byongereza umwitwarariko, umubabaro no kuzazanirwa mu buzima. Tubwirwa guhagarara rugabo, tukubaka ubuzima uko tubwipfuza, ariko ntibyoroshe. Ibintu byinshi mu buzima bwacu biraturengera. Kuri ibyo dushobora kumva ko ata bushobozi tugifise ku buzima bwacu. Ibi nabyo nyene birashobora kumera nk’umubabaro canke ishavu, ariko nivyankenerwa kumenya uko kwiyumva k’umubabaro. Rimwe na rimwe umubabaro mwinshi si kosa ryawe. Mu gihe tubabaye biragoye kunezerezwa n’ibikorwa byahora bikunezereza. Biratugora gusigura uko twiyumva n’uko twiyumvira. Biragorana gutora itiro canke ahandi naho ukaryama cyane. Turahagarika kurya neza hamwe no kugendera inshuti n’umuryango, ntidushake kandi gusohoka mu nzu. Dushobora gutangira kunywa cyane no gukoresha ibiyayuramutwe. Turashobora kandi kudatahura igituma dukeneye kubaho. Tukumva kandi ko ibintu byomera neza kuri bose no kuri wewe nyene ari hamwe wopfa. Dushobora gutangura kwemera ko uwo mubabaro utazokwigera uhera. Birumvikana cyane kandi ko twiyumva uko ufatiye ku bihe turimo. Ariko ndashaka kukumenyesha ko umubabaro no kwihebura wumva bitigera kandi bitazokwigera bigumaho ibihe byose. Nk’ukundi kwiyumva kose bizohera. Nk’uko dukora ibintu ugutandukanye, turashobora kugira icyo dukoze kuri uku kwiyumva k’umubabaro. Nubwo kuvuga akahize kacu n’ibiriko biraba bishobora kugorana, ni nkenerwa kwibuka ko kuvuga uko twiyumva ari byiza kuri twebwe. Hari abantu bipfuza kumviriza inkuru zacu, bakifuza kandi kudushyigikira. Bashobora kuba ari ababyigiye nk’abaganga, nk’abahanuzi canke umuntu wizera wo mu muryango. Kumbure nk’umunyamuryango akuze iwanyu canke indongozi mu by’ukwemera canke ubujejwe iby’ubufasha bwawe. naho utohora ushaka kugira ubibariye ni nkenegwa kugira ngo ntureke ngo umubabaro ufise ukuganze hamwe n'ubuzima bwawe ngo gutegeke icubwirizwa gukora. Nifuza kandi kukumenyesha ko ushobora guhamagara first call kuri 1-8-4-8-7-7-7 kuri telefone yawe uvugane n'umuntu yahuguriwe gukorana n'abantu bafise umubabaro kandi canke ashaka kwiyahura. Nyabuna saba umusemuzi niba umukeneye azoba hari ku bwawe. Hamagara first call kuri 1-8-4-7-7-7 uvugane n'ugufasha. Bararindiriye kugira ngo bagufashe. Dukwiriye umunezero nk'abandi bose hamwe n'ubufasha no gushigikirwa by'abatwitayeho n'abadukunda. Dushobora kuraba ibyo twanyuzemo twiweze iyo twavuye dusubire twiyibutse ubushobozi bwacu ibyo duhuriye ko n'abadukunda n'abo dukunda. Hari icyizere igihe naho ubwonko bwawe bwo kubwira ko atagihari.